ngiye gushira
nitegure twebwe twese
atazagira usigara
kandi twaramenye rwose ibyahanwe byose bivuga ko agiye kuza byose byasohoye
Kristo
tudala lirwa munzira
kandi turi kwiherezo
yurugendo twatangiye
musenge cyane ba Kristo
tudala lirwa munzira
kandi turi kwiherezo
yurugendo twatangiye